Kosa jidava, tugu basila nismene, wayankula, joji jabunda, maga maga, bankani yokuza, maliboti amene, joman adurusa. Joji jabunda, akusonyeza kusakudira ni maliboti amene, adurusidwa, lero ba 3rd August 2024, maliboti, angozi imene inajitika pa 10 June, imeneso, idabidisa moyo wa amene anali wachwiri kwa presidenta Dr. Saulos Chilima komaso antwena 8 ndipo George
actually still pursuing the issue
amene waona report limene sakutana nalo.
Here we are dealing with a tragedy involving right honorable vice president of Malawi Dr. Saulos Klaus Chilima and 9 others, and evidently the nation is interested to know what caused the accident, how did it happen. There are many speculations which have been made, and these speculations will come to an end if we have a report. We are even demanding that while we are talking about the report which was made by the investigators involved in the plane from the technical point, what about our own military? I'm sure our military also came up with a report. And we are asking the government, could they not at least shed some light by having this report released? So from our side, we will continue to pursue this issue until we get to the bottom of the matter. And finally, there was also a motion which we wanted to introduce in the House. The motion was relating to the manner that we are voting. As you are aware, there is a law in existence which stipulates that a person can only vote by using the national identity document. And this national identity document is issued by NRB. National Registration Bureau. But there have been very much glaring discrepancies which every Malawian knows that there are many people who will fail to vote because they don't have ID. And such a situation will lead to disenfranchisement of many Malawians. This report was not tabled this time, and we hope that it will be tabled. Maybe it will be tabled in the future. Because at the time when we had to table it, there were other issues which had arisen. And therefore, we hope that by the time that we gather further details on these things, especially in terms of data and so on, to back up our arguments, then the motion can be tabled in Parliament. Let me thank all of you for your cooperation. I look forward to your continued attention. Before I forget, on the issue of the plane crash, we are also demanding a public inquiry because, as I said, there are so many glaring issues which occur, and these can be brought to a rest only if we have a public inquiry. Thank you. Thank you very much, and wish you more good weekend. Bale Nzanga. Malawi and Nzanga. Dapuna budi ndi kutoko zeni. Poti kugiriza na majani ifotu sabona kupale amenzi. Ipo nikupempa kuti nukuchizebe kuchita choncho pantawi ino iposo kusogoro choncho pantawi mene wiki ino tiku bwele la kumanyumba kwatu timaesa kuti titengele po danga uti tiwone zitu mene tachita ifo mpale amenti. Choyamba nchoti business ya kupana menti sinayamba mbino ni mafunzo wafunza nduna za boma vuto linaliloti nduna za mbili kunalibe choncho amene analikuwa yankila nduna ena amene unduna osulu nalibwao choncho zimene zinathandize kwambiri kwenikweni panthawi imene tinalifuna kufunsa mafunso ena osatira chachiwiri panali nkhani ya makomiti maripoto ochokera makomiti komiti yopa imene inali inakuza kwa mbili the committee yokuza za chilengegwe mati pa chitungu natural resources imene inanena kuti akufuna akumera kuti jengo wa mafuta ukwele ndia hivyo ngati osu saboma tinaka ni sisa ni itu wambiri chifuwa tinaki wakuti zimene zi suzikarabu ino kwa amalawi chifuwa amalawi wonse ni itu mungati kuziwa zintu mziko nino sisi kwa na kwino mafuta zintu zambiri za kwela ntengu choncho mafuta akakweranso mtengo ndiye kuti zinthu zonse zikwera bomaso tinali kukumbukira kuti boma li linanena nthawi ija pamene anali kutenga boma kuti iwo ananena kuti sasa kweza mafuta koma lero akupitirizabe kukweza don't do this, but what we say. That's that too. Banali nkani jaya. Infaya Dr. Saulus Klaus Kilimandi 8 and 2 Anna. Pandege imene inachitika accident kukangawa. Ine nari kufunsa, niposwa ususa boma zanga, nari kufunsa kuti. A president ali ku Germany, ali kufunsi wa TV ya DW. ya ku Germany anani nakuti ali ndi report imene inachitika ndi amene anali kuchita kafukufuku ya mene ina kalira ngozi mene anati iwo wa president alinawe report hiyo chodabu isenjoti tili parliament anduna ambili anani nakuti report hiyo si imene yo iae komasu paka report inache waife choti kuza choti ngozi na chitika mjuni mungana nina kare 10 June 2024 ndiye mpaka na lero kinali kuembe kitha kuti pakana kala kapena even report yocho kwela kwa ankondo atu akumalawu kundu amina iwo sana chita kafugufugu yao chonjo nkani mene nditu inajitika pungwe pungwe nali kukampi sana nipo si naite diye mbekeza kuti kusugulo kutu tilapitiza kukampa chikuwa kwa ife tungani za kuti ndi ingofu ni kila kwa mbili kuti atuwa Malawi aziwe ama nena kuti tiziwe chasisa zae kuti njofikio Kenya anga kiziwe chimene china chitika kuti atu 9 kumazo pa atu 9 ipo Right Honorable Vice President what was he calling Dr. Saul Klaus Chilima alafa mkosi kone mbanja hawa afuna kuziwa ziko la Malawesu Church 3 kuma sana nene kwa Church 3 tifeso tuku pempa kati ya kususa boma kuti pakale ama tupa chizungu public inquiry o commission of inquiry kafuku fuku ditu oteka kuti zinthu zonse zimene zikunenedwa ziyankidwe bwino lomwe chachitatu panali nsonkhani ya ziphaso zimene zofunikira kuti muntu akamaka vota pasopano lino tili ndi malamulo amene akuti muntu akamafuna kukavota azikhala ndi ID national ID izi kanakhala bwino ngati ID ija ndithu ikupezeka musavuta koma taona kuti pali zinthu zambiri zimene zikuchitika kuti ID ija sikupezeka ya Choncho ine napeleka motion ndono mkwe ina timacha motion parliament uti tibwelele mene zitu zingalili koyamba kucha zingalili koyamba kucha kuti anthu azichita azisonyeza povota zipaso zina fukati kuziwa kuti opanda hapo ndi kuti anthu ambiri mziko sazatha kuvota pathawi ulendo uno sinathe kubweresa report imeneyi motion imeneyi koma tikuyembekeza kuti kusogola kuno zimene zizachitika ine Mwereze nso kuti niloto kuzo kambili kwa Malawi nose amaka nene machitia supporti kumaso mulicheru nikuona kuti zimene ifili au position osusa boma tikunena parliament mkuzi mwesesa bwini nitongoze nso kuti bali aife yosu sabomwa ditu manamba atu wakukwela sopano tili yesu ndianza atu waku UTM tili ndianza atu waku wa 4D tili ndianza atu waku UDF resources kusonyo za kudiai bali atuwa atu ditu aku manamba atu waku wakukwela zikomu ipotu kufuni yani mafuna abu ino weekend iwe tila kwele lanso parliamenti Monday 2 PM
Kukoso unaliku yankula kwa George Chabonda aku chipani cha DPP komanso sokoleri osusa boma kunyumba ya malamuru azikulino ndipo a George Chabonda afuruguzamo nkandi singabo zimene akufundisisa boma litaone hila kumaso zita sita nkani yoyamba agamba zangozi ya malemu Saulos Chilima kumaso ina agamba yokuza ngati iwo sogoleri wa apungu osusa boma kumbali zame.